Mbanza, Tabekulu, Siwela, Mavundla, Sandanezwe, Donda wasezixeni, ninabendlondle yalumujobo esweni kwaze kwase isonto amathumbu. Kakamela, sofa sonke, ninabakanhla mfana phulumlilo, indoda yadlubende bempisi elinde endulinde. Mbanza!